It's gotta be 10 to 2.
Ha ha ha.